kwa rimbira Yesu nawo kare rimbira Beefface.
Beefface on the floor.
Urya icyo ndamuhora nuko agomba kwita imbere yabo bandi abo bandi navuze akagomba kugira yuko umenga arasumba abo bandi navuze. So ntaraje imbere arico kimwe nabo bandi navuze. Ntashowe kwishonora mu bandi ari kumwe nabo ni fresh ni bapoho anenyene ko nabavuze bose. Aha ntiyishonore ngo hari kunonga kuko yaba yari amaze kwishonora muri bo akajya mu Rwanda hajya mu Rwanda bajya barapere ba ntibari kumusuzugura ngo hehe kumwishura kuko barabonye nta impact nime
bo ico no kubwira uramaze kuvyumva yuko jewe haba mu biganire
aha
nibaza yuko jewe nta mwanya afata wo kuvuga Fabilo
aha
ni gake gashoboka kandi ni gake ko umengo ndinja iyi warafata 30 minutes 40 minutes ariko debata kuri je kandi yazano ni gikorwa ciwe yani manke yubwenge kubisanga
to muri Kenya ugakurungika yo indirimbo ariko narumvise na audio arungika ngo ibana ngo ma brother go brother ngo fata ngo gende ngo fashe ngo ubwire bajya abantu ngo uzurandika muri comment uraba ukuntu ngo bajya abantu n'ukuri ngo bonyishura sasa bakwishure uko bisaba abafana bo mu Burundi sasa bitendekaje
ariko Fabilo vyo rufite urafite icemeza yuko ivyo bintu Beefface yavyandika
ushatse na audio ndayikuvugiriza ha
na audio urayifishe nga
ndayifise
bro ngo uri kurandika ngo muri Kenya urungika ma audio ngo bagusabira indirimbo ngo ingo best rap ngo ivugwe
hehe
ngo muri Kenya
muri Kenya kwandi
kubo yarungikira
none ndakubaza none utabisavye none ubundi aho uri mu biki ukabikoze kugira ngo ushike kure
aha uti wari isabira kugira bajya abantu bakwishure
aha na list bayivuze
aha
yes none wenda gusavye tumubwirize indirimbo no ncumuye kumbe
oya
ubwo bwenge babukura he nyivyo mu babikeneye
aha bivuga ngo ngusaba ngo abafana bagusabire kwi radio
ninde yabivuze
wo wita Fabiola
wewe nabikubwiye nivya nizansa kuzinkumi nije tuma yitwa
wewe usaba abajournaliste n'usaba abakunzi
w'umuziki je mfashe n'usaba abajournaliste kugira konzi ico bamaze mu
muziki
ivyo bindi navye ntibinda
ntibikuraba kubgwawe ti Beefface rizisabira
ya ico misanzo kwisabira muri music ari gi usanga rimwe na rimwe ari vyiza ariko rimwe na rimwe novuga yuko kuguma wisabira umwanya wose navyo si vyiza kandi ikindi kintu nacyo kora utravaye hanyuma bazokwishura bumvise nyene waba kubise
kandi nawo nubwo nabafana no bibasaba umwe wese afite strategy ingena akora
na cane cane
ndabire kuri we nta numwe saburusha
nta wundi saburusha
ariko umunsi nabisavye Fabiola azo chavuga ati vraiment ntibikunda canke birakunda ntazovyumva
Beefface yavuze ati ni best rapper mu Burundi no mu Rwanda yavuze ati ni best rapper muri Kenya now we is the best rapper muri continent yose muri Africa ubwo sikakantu nyerekamwe na Beefface umwanya wose mega muri ko muri ahiganwa umwerese ko umurengeye
oya jewe sinabivuze mu majambo navyerekanye mu buhinga ya nibaza ko ivyo biratandukanye kandi biratandukanye cyane so wewe yaravyise kandi arakunda kuvyita ariho na yandi mazina yita mugabo muri cyo gihe niyaza ko aba wewe ari karavyita mu majambo mugabo iyo vyerekanye mu bikorwa navyo biba ari vyiza cyane
ariko aramaze kubiririmba mu ndirimbo
yabiririmbye muri mu ndirimbo ariko giye kumviriza iyo ndirimbo aramaze kwisangana abantu bangaye kweri muri katibe
Ariko wewe ni wamvuga nabi cyane ku radio akagira ibinyoma sinibaza uko bikwiriye azobireke
ari
mu mwanure nk'aba journalist hari igihe mukokeza ibinyoma
nk'akarorero
Nishe tuma umva yitwa Fabiola ariko ubusakararure kuri
ariko uri kuramubwira kuramwita izina atari gwiubwo n'uri kuramurengera ga Beefface
eh none ni ntiyanyise dogo kandi angera kunye we warabire kuri
none ushobora gusaka gusumba imyaka
eh
haya mwana we ndakuzi
keshi dogo n'umuntu reha nka Fabiola nyine
eh ubu nawe ngise Fabiola
niko sanzu yitwa arabizwa ariko ndamwita
ariko iyi rap ibandanyije kumwe yita amazina ubundi mubona iherera he ga Beefface
muzobimubaza
aha
je ndamaze kumudishinga ishura yego oya
ashobora gusanga umuti
nya banyishure
ashobora gusanga umuti
nuranyishura ariko yishinyisha
ndakwishe mvuze dushobora gusanga
oya canke ego ari ndiri mumaze kumva mvuga Fabiola
izina gyo ntayo ndumva
na narimwe
Fabilo dukoresha izina gyiwe vibi
wowe ntacho je mvuga igi wanje na uvuga igi wanje
aha
uramaze kumva na muvuzi n'umunsi n'umwe mu kiganiro ngo ndiko ndafata umwanya iminota 40 ingahe
kandi
je ndamwemera cyane
aha
mugabo washitse hano yavuga contraire
aha
ariko ivyo nzi ndabizi
aha
kandi n'abanyagihugu barabizi
aha uranjuzanye amazina menshi Fabilove uno muriro uwakije ubwo nduzovusanga ugoye kuzimya ga Fabilove
nibaza ko ahubwo bobo nibo niyaza ko bizogora kugira ngo bashobe kuvuga ati Fabilo
uko bigenda kose rero nakubwira menya yuko nimba wakoze challenge menya ingene izohera ingene itangura ningene izohera sivyo bana kutuzanira ibintu by'amakopi mana Eminem ni umunyamerika washi beat yuka nicyo twapfuye na 90 cyo gituma biri ku mutima bitanu na mudisinze nka blaz Jewe ibi bintu sindabyemeye ndetse aba producers twemera twubaha turashe ba Kori turashe ba Miri na ba Trick on the beat turafise abantu benshi bakora ama beat meza ba Jiga beat hariya
ariko bife
fashe beat y'umuririmbikana ugacuze wisimbira ko hajya aha aho bubatesheje agaciro
ubateshe gatsi
kandi cyambere na competition mwahuriramo na nyene yo ugende yagira ikintu nakimutaha agashimwe gatahana nyene yo ugataha wimyizi bafu
iyo bife savuze ati competition na nyene yashatse kuvuga iki
ni kuvuga nk'uno munsi bamutumira Eminem ahantu kanaka nuko gusije teka atagiye uronka Ya beat ntivyokunda yuko hari n'umuntu amuha ni jambo kubera ko yokumva nta kintu ciwe yazanye ngaha beat melody flow byose na copy sasa uri gute hamugacu hereza ngo barapere 190
ariko Bface wari kuri atubwira ati wari kuri atubwira ati ndirimbo nta wayumvije ariko nawe atubwira ati ni copy wa copy za Eminem bisikora kumaze kuyumva
narakurikiye ama commentaires y'abantu bamwe ukundi bagenda bayiyaka je sindayifatira umwanya
ko ni twovuga ko Fabilo vaze muhindi muri yanzira nyene wahora uvuga ko Bface acamwe ya beef
Bface yayiciyemo kubera jewe nyaza ko je naramutanguri
bo ni watanguye beef
si beef ni ibintu umuntu avuga ko ari challenge so indirimbo umwana w'imuhira kuduga n'izindi za magonde za hande agiye kubikora ubuvuba So arahendo chatura buwiganye ubundi ninde none.
Ati ninde.
Je bacha mu kirenga bonaciye bavuga mu kirundi ngo imbwa zikurikira inyama.
Imbwa zikurikira inyama. Imbwa ninde inyama ninde.
Aho cibaza imana.
Kingorogoro nango aririmba ngo aririmba
Slam.
Ifyo navuze ngo bice gute ka Fabilo.
Jamani hari ukurapa hariho no kuvuga amazina. Hariho kuvuga ibintu nyene urumva just ikajana na beat nyene mugabo. Kuva nyine ko umuntu ahekara avuga amazina
nguri kibamba bro nguri muri slam
kugira uvuge kwanza ko ndirimba slam ni kubera zi yuko rap yanje ndayiririmba mu bugwa neza kandi nkaririmba ntekereje nkavuga kujya umurundi avuga niko mvuga simpuruduka mu kuvuga bisigura yuko wewe mu kurapa ahuruduka nanje simpuruduka no mu kuvuga no mu kurapa sinshobora guhuruduka
igihe turirimba na twimare yari yagerageje kwiforsa kiga kintu kandi narakimushimiye mugi yabandanya kumbure yote vyagatera imbere mugabo yari forceje mugaba bigira umunsi umwe gusa kumbure ko yoba yabigize kuba twari ku
ati yote vya gatera imbere amazi kwiyobora ko kigorogoro ahara ataratera imbere atazofata imbere
ni kimenya amenya yarabivuyemo yaravuze ati jewe ngiye kuyiririmbira asebene kabisa
sebe
Bizenda kubira bijya bintu byarambabaje cyane twarakoranye muri twimare
ucura mufuta
ego fuse do carrière
Nangayira rabizi.
Umuriri vyere ndose ba Fabilo.
None ushaka kumbira yuko kujya ari Islam na nini?
Oya, ijya ni challenge na nzigo yabishizemo. Ni kugu challenge gato.
Mani. Ariko nawe warufi kugira ikintu koko koko.
Yenze je na challenge ngira.
Nimba ni nkuko kwakiri kunabuze ati aririmba rap zinzoya. Ni yaza ko vraiment tureke kubeshanya tureke gushira hariya. Kiriko no mu rapera kiri mutoyi cyane. Afite ijwi ritoyi. Ariripa nku aririmba nk'umwana. Ni yaza aririmba nk'abantu bakuze aririmba nk'umwana nende yaza ngaha ntacyo nabeshye
kiriko nawe kuri rap zinzoya
bro kuri rap zinzoya bro wavyakiriye gute ka bro
bisanzwe atanzigo birimo nacyo bintu nara nayi posting
ya niki akintu cyakomeje ko atanzigo birimo
but Fabilo dusanzwe tuyaga ya kandi kintu kiri mu nzigura kibona kandi umuntu wese ku isabso kwabayeho nimba abona ko antose bishobora kugira icyo bimufasha sishobora guca ndamwankira ko nanje bise ivyo nkora kugira mbeho
barapera wenyine n'umushiramo
Uya ntabwo baraba baraperi kubera ntavyo barakora biri ku rwego nyine twipfuza
Chendi baba yao. Abara peri bose wo mu Burundi bamaze kuvuga kenshi.
Uri se wabo?
Ni se wabo bansumbye uburebure gusa.
Ibisiga byo sinakindi.
Nakindi kandi nibisanzwe kwibaruka abana akabamwe abagukundira n'abakwangira mugabo umwana wawe. Kuba ari umwana wawe.
Kubwa kiriko ari barusa barapere nga.
Bose na abana.
Agaya matambo uyasize mu ndirimbo bwo butubagira bwashika kure. Ha muziki gakiriko.
Nuko ntacho nabandi ko ndabigisha. None umwana nuke nanje nuko umwana ndiko ndamwigisha. Ya ntacho nabandi ko ndamwigisha.
Utubwara gutuke.
Na papa amacha mwishura. Na makosa.
Ati papa ni kiriko umwana ni Fabilov.
Bose abarape bose. Bose na abana wake. Abantu bambabarire niba bitahura ukuri ntanzigirimo.
Ntanzigira uwo yivugiye ukuri.
Ntanzigirimo je niyo subscribe n'ibintu. Ya nyimba nafse ko yibona nange fse ko nibona mugabo. Mini baba ya.
Uwo ni baba ya. The brain.
Ni kuje ku job.
Job.
Ku kazi wa muri top.
Top.
Si ukuvuga gusa banya kazi navuze kuja ku mirimo.
Kare.
Haba nabo bagenda ku mashuri. Nabagoye zinduke mugagaza abavura. Haba mu mirimo yose mu bikorwa byose ndababwire ni
kuzinduka.
Kwanyu bandi zinduka mandi bada bagwani yaba mudami yam
stop.
Stop. Haba gabo nabagore ni muzinduke mukore abakobwa ni misore we go.
Oh.
L O V E ndababwire ko James yose
ari top
kamiri go. Ku mirimo nta mikino side top here we go. Girisha katinduka ka. Nyaruka bishapuka zinduka wibuka umwanya wa kugenda ku job wa muri top nabe so igihe cyose buri gato. Cya ku muhanda
wa mu gitanda.
Yachgona zinduka.
Shibuka.
Gerekeza buyu baruko kuciga yo masaha yo gutonda kadagwa mu yakurikiza
kare kare gukibuka
kuzinduka kugira mu kazi wa miki
kamiri
ndakugiye no gutonda sya miki cyake zira wa munyakazi
gutonda sya sibiri
ndakubwira gutonda kare gitondo mu gitondo bugabanya gukunda
buri
said girl love ku mikoko ri flow turi ko dufoka tubi babiri
big face on the flow
big face on the flow
Yuda
rap
gore yati
rap koreyati
rap commando
rap commando
yo utura pere tutanava muri pom giranda duhega so
pom
mwanya mfise bwo guharira na makopo tugoje hejo no hasi kujya kwe jipo naho nuba ntekereza sino kwemera ko imicuko yose imerera kwamenyo kuko ibyo umuntu atokwemera gusabira
ko
ukumva harutuguma tunyidogera
ko
duteranye ukamengo ni noti nteranya umunsi kubateranya nzobakwiza n'ubusa kandi nyinshi nzotora ndazi yuko ari ubusa gusa kuko hane bafubira ingoma sana
yo skiai
yes
skiai le
yes
skiai le
yes
tunazibu
yes.
Tunazibu
kama mimi mtoto napita kulia kushoto mimi na changamoto asay miki boko kabla kutana na fizo walisema sito pata mshiko even a wafunika wana ni
kifuniko
wala hii ni kipitu tatizama noko noko sito buguza na bada tajidi kukaza nile dogo dogo kidogo bada buguza michongo toto dogo na wapita kisogo na tereza kama maji kwenye mtungi se 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 ala najibu kufanya maneno na mimi najibu kusonga na wapika kisogo wale zao longo longo ase chukiji mademo napenda kiki bila nizikita ito fake uchiki uno chako zunza ila wo suto wako na unoko wako please pereka uko uko baba na mama menika na bado kulipo mahaba mahaba napita na haba napiga na kamba na rapa zibidi ma ni dondoke hapa ni dondoke kula ani dondoke biti
dondoke biti kwa kundi hahani na mabandi
one time
you gotta go you gotta go in the house be fresh in the house
come on come on come on down
ukundo
urakwanjanja
dako
narigeze ndakwima ko byose naguha ko kubwa mahera ukise gatima
riko
hari meneho
asigaye kiziriko zigzagansu